ye frem me doche me to make wine a wok masse echo Libya. As of market na me kofa car echo Burkina border a to Mali border a direct and a Tuescan. Yes, I could do baby and also a mochi in a nti drove an in a bay ye a freedom ho as a refro bars no. Ana kane sari ye kwa na iri ye kuguka gatron. Me ma konta ye muno, usi gana no. Me tuya 30 million. 30 million no, ukachere mse, se me ba Libya dia, me tuya mana bro, sa. Na mkachere mse, nye sa na uri ye den, uri start ma ame. Nti iska no, me tuya ni Libya iska no, nuno kachere mse, me tuya ni Libya iska. Ano ye dibuso me, ana mse minti minya juma ni biyo. Na juma na ye de chan me. Aho yɛde katakata ba aho na ɔka gyene mu sɛ hyehyɛ a ɔmo hyehyɛ sɛ ɔmɛyɛ adwuma na ɔmo akyɛm mmiɛnsa na ɔhɔ deɛ ha me baadeɛ asɛm na mɔwɔ kamanya kɔduru deɛ hema sɛ mɛyɛ adwuma no nto ɔmo ko ntɔkwa ne sa baabi a towoba no anaasɛ saa ayi na mɛka no ɛwura hɔnom no ɛdan bebree a yɛtumi yi nti mɛde hama no kye sɛ no no pɛ sɛ mɛyi firi hɔ nti mɛyi afiri hɔnom no ɛna ɛblasteyɛ mamunumu ne ɔfɔ mu ana mkɔfrɛ Papa bi ma ba fa me yede akɔ doctor beti me na esoso na mo airport no
na no kra nyame yenim da me duro airport ehu mi kunu ma ba mu nyina buwe ba en fo bo amele be duro airport kene ne ko mo ma me ska nti en no ma me dikotu a chani be ni ne ma yesterday na ekɔ kwalebu soso omo wa ne pe ambulance ne bibia
gana ha nsonson na adwuma ho na ya na ye ne nye ho he ɔkɔ ye no ɛyade a onim sɛ ɛhɔ sana ebe bana nka onko se obetu kwan akọ obi man so akoye jumakra fa kwan papa so ye kratapa ne fa so ne ko ah se ne ohun chiri